Audio Jungle.
My channel for Edemo Abba Oman channel, subscribe goddess, a key Italy, my dear Jack. Made it some Eba Abbess, someone of saying, and him say, Evangelist Mama Pats, Reverend Ekan Dinho, Prophetess Ekaho, Awan Fankaho, now copy your court to Crampuna, naturally say, court of four no Crampuno, a chasset one more Eddie Ekaho, Tina Neddy, Miss Major Brenna, made it a dinning now so Eddie Amano. Yet you name saying Yami Adoma Echina, and Obersanko called Den Wendy, our court. Na was so a yina no ewo sansema and crofo allegation omo ede atono so na face so no ed nam so a meni no kokopium ewa posi for a kachino nebusia. Se okwa ayena na agada na sore demu dia any of your videos no and nam one tiswa and no echem se womu bompaya din 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 empire te se bi emma da empire and midi bi a chemu ya chi pita any silas tumuno womu boss ampaya no ama pita if you have one, one more a dining to me, be a yama pita to me, appear at the choir, and some pie a crayon beer, and I just say one more air ball, saying your copper bay adomina, your mamma, pats, and as one more mammy, a bet to me a fee, a year, a fiasuaba, send a bear, one more a dear nijian so, a bet to me a shiano, a war, a four swings, and I'm no cassette, and yes, a beer, one more bummer boo, sir, be say yakoso, into the one more and ya sorry, and yes, a beer, one becker say, send a woman mammy, in fact, wako, no. One more rep, one more bottle, one more crystal, yada, into the one more and yasori beam, and name no cassadia, Uncle Pimu, our heavenway champion, international church, as you say, I dare say, Elkos, who take a change of pan, you see, I trust on the animal. Send a bimu cassan, can be a crank, and trust on the moon. Now, young fast on your crampo and your warehouse, the bimu see and find your shoe shine box, so say shoe shine house, so say they you. Do one a cassabi, do one etch your margin, send cabaya. Enka yen to a sorry denim na ebin pono, yen to me and fa any juma kobi and fama good one womu ensa and as womusika akoka a jemu or mama patin and hono. Say pa de menoka say womu gusu ya sorry ebumwa. And titi ye any offensu videos, any audios via cra babon tena to say bimu crampona womu a ya so funk to ho crampono. Womu su de womu jidi womu jidi ni natural mu se mameno. E china nyami a duma was san so efri mu abba. Abba no mama baba ya sorry. The son said, Nam say, one more chimney, so one pile on my bointino, and one more side, you know, a woman say, ye, a bet me at your yen and your coupon air, much as they know, a be a bet me a coffin. Now, one more man soon, one more answer, a canoe, a woman, and I say, and I send Pimpin Paddy, one and I'm wanting so. Now, who could peer more or TikTok? Then you would me buffer, coffin Instagram, not the other day, and say, my part, one somewhat da, Facebook, my part, Twitter, my part, Instagram, my part. WhatsApp amount for status my part and any titi room po TikTok uko pie mo hodia abusia gai ma menka ni nan fan chirew de atie ne se ebi mu kasa e de fa no ho ebi mu bisa ne nsem na wo yi ano se ne old videos no wo bisa nsem no ma ya de tikakra na mo de di efew kakra e wo mu na se se pa de abeto mpa no e ye nwom a wo ma san abọ e de ama e ye mama part na se evangelist mama part na sa nwom ni nyina na se nwom no e kọ Ede ema eye wone a womu dio musika ekwoshe womu a womu musika ekwo women's gold se nebi muka se maame no se nam one eye men's gold dia na chese wono eye women's gold san se wetimi abomode anya kokuduro etimi agye sa amamfo isika allegedly se nebi mu e ka no dia na chese e ade se maame no wa kokuduro e pa na nyomo no ebusia eno so trend pa mepese ye kokohwe na uti anyum no ya abofra kete wa na odi nkan se ma part asa ba bi mu agradaa san ye bi mu na wo tie nwum na mepese wo de obetie akwom ni nkyere mu tie nwum no ye ba ye ni nkomo ni ye
agradaa san ye bi mu ye
tie adi agradaa ye e wo gana ni pe bi ran to mi nye bida Obeya konfo o chimudi wa beye mbajele eno so we chimwedi eh mu agada mudana so wa ya di mudi wa beye mbajele eno so we chimwedi eh mu agada mudana so wa ya di papa na se me kana se won ti asia
yesu mo jan ko weni
se me sho na me ko kana fo bi di mi wanya sikaka kra mu fa
koye juma
mo se mo pesi kagari
ya dia wo weni
afi mo pesa mu ti agada
yesu mo ya kaweni.
Ɔse sɛ mo pɛsɛ mo kye agada ne yesu mo gyan kama nim san sɛ mo nam nim sɛ agada sɛ ɛna wo yɛ ɛna wo firi sika gare mu ɛde ba ɛyɛ kristo su mu ɛna nɛ ne mo dum sika akɔkɔma no mo ɛna mo anya nyansam mo ɛna mo anya sɛ ho bi ntie nɛ yɛ obi biara ɔbɛka sɛ agada atwe ne di no ɛna sɛ nipa ne yesu mo gya ɛnka nanim na busi ansan nyum we ma me ho anwenkyɛ nso ɛwɔ mu san sɛ ɛyɛ very deep ɛno na nam social media so na me pɛsɛ wo nya bi na wo de tu ho fo ntie ɛna nɛ nɛ me kɔfa ɛbɔyɛ sɛ ne bɛyɛ wo bɛnya kakra na wo so ɛde agye wani asan so atu ho fo so ɛwɔ mu san sɛ yɛka na wo ntie ne sɛ atu fo na wo ntie de atimi ɛde wo ɛkɔ ante ade ɛna yi nsɛm no ɛwɔ court ntie me pɛsɛ me kasa wo bebre nya me adom a ɛkyɛ bɛsi mpampan akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Accra Circuit Court ne bɛpie mu aba bia nso no yɛbɛkɔ so na yɛde amam sɛ ne de bia yɛyɛ ɛde ɛmam no pɛpɛpɛpɛ na busia Andra me de nsɛm bi bɛsom wa na no ɛde fa ɛyɛ papa bi a ɔne ne side chick wɔ mo ɛkɔ Marriott Hotel na ɛyɛ wɔyere ɛnya tip off sɛ wo kunu ɛne wo bi at ɛhyɛ hɔ a kɛse wo ne nsusu fortunately no wotimi si mu ba ya kɛse ampa sɛ nsɛm a ɔkan na sɛ tip off na yɛde ma no pɛpɛpɛ no wotimi ɛfa ɛyɛ bottle ɛne wɔde ɛbɔ ne tim na me no kasɛ de na kɛse information so ɛne so ɛne na monte so ɛkyɛ mu sɛ side chick no ɛne no wa ye nyame dia ana se wato nananom e won se da na se nipa na ye de eye bottle no ehete no no ene no won ka atiasefo ho bi mu a akọ akọkọ ya reho na busia bidi kan kan ye se na nipa e se nyakopon se nke be ya nka wo mma rua yi entimi ente ase embra nkom na so so no fofie anto ata esan se se wo hwe se ne na moja e pram awura yi na wo da ho no nyagefo na kamera mum ene ye de si ni so na wo mo e kire se wo mo pepa no ho kakra ewura kwa ye se nko be sori akona nim kakra mpo na ko defend herself no so no utimu se na nani so ebrim no na mo hwe mo je pram nti no ewura entimi defend ne ho na me no kase de na se information e ba nyina e kire mu se ene no wato nananom e wo ensie do a ene ni akọ akọkoye awu hosem ye papapapapa wei akọkoye futuo asem ana se futuo de a e wo se ye de ma ye nyina ye ho na yetimi etu ye ho fo se na be ya wo kire bi obi e kọ san so hwe ni mu a ɛno nso so no nipa no ɛbɛtumi ahwɛ ne ho so yie na amma sayɔ ɛntumi amma ɛnɛ me no mo kasa deɛ akwakɔyɛ awerɛhɔ sɛm paa sɛ sɛ posi ni wɔkɔ akɔkye hwan wɔkɔkye ɛyɛ papa no anaso sɛ wɔbɛkɔ akɔkɔkye ɛyɛ deɛ ɔno nso di awu ne wɔ mu dodoɔ no ɛkyerɛ mu sɛ papa ne sɛ ne ho so san sɛ he didn't commit any crime na mmom no awura no a wɔno ɛtam bottle ɛde bɔ ɛyɛ ne fellow lady no wɔno ɛne nɛ no aposifoɔ ɛnsa ɛbɛtumi aka no nti ahwɛ yie ɛna ɛtwa sɛ yɛyɛ dane dan nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmma yɛ ho ntumi ɛmma asɛm na da bia no so yɛbɛtumi atena ase ahwɛ yɛbusua yɛ mma yɛkunu ɛne yɛfɛfoɔ nyinada ayɛwɔ sɛm yɛnwehye ɛyɛ abusua well na yɛnka nkyerɛ nyankopɔn sɛ wɔmfa awura no nso ɛkra ɛmfa nsie yie ɛmfa ɛmma mede a megye so no ɛyɛ screen goddess akua Italy ma memfa wɔ nsi
Audio Jungle.